ndeke kuchivaho ndisazuba ibeiwa simba ndeke kuchivaho ndisazuba Because you can't get a good job.